guys, how are you guys doing? I go by the name of Zama. If you happen to like my content, please share, subscribe, and hit the notification bell. Guys, today we are speaking about the Gumbis. Guys, we are speaking about Uyolanda Gumbi. Abantu bakhala ngokuziqhenya enganeni. But we are the Uyolanda ukhulumela kancane mayikhuluma kuma diaries. Ukhuluma kancane mayikhuluma kuma diaries. But yini indaba ngoba mayikhuluma kuma diaries ukhuluma kancane kodwa mayikhuluma ku life akakhulumi ngalelizwi akhuluma ngalo kuma diaries. Kodwa phela nobayedwa uma wakhe wake washo ukuthi uyolanda uyaziqhenya unqena ngisho ukukhuluma. Mhlawumbe usuke enqena ukukhuluma is not like uyaziqhenya. Usuke evilapha ukukhuluma kuma diaries. Kodwa abantu ke sebethe uzenza umayeni wothando nesithembu uzenza umayeni wakamsebenzi. Guys nami ngithi ngiyabuka hayi bo. Nayo ingane itshekisa ikhanda. Nayo ingane ikhuluma kancane njengayo umayeni. Ngithi mina we kodwa ngazenza umayeni kanjani guys umayeni umama omdala kangaka yena emncane kangaka at least ngabe uzenza uvuyokazi phela isithandwa seSouth Africa yokuthi cha ngizenza uvuyokazi ngoba vele bonke abantu bayamthanda kodwa guys angiboni ukuthi nabantu bayagumbi bangathanda bengaba khona intayibo abayibo amsebenzi kube yithande because bona mhlawumbe baba nakho ukuthi baphake emnaba kamsebenzi angazi ke noma ubani ophake imali ongaphakeme kodwa nje khona kuthiwa ingane izenza umayini kodwa nami cha ngiyakhala ukuthi ingazenza kanjani umayini ingane umayini emdala kangaka kodwa manje singiyabuka ibona likhanda litshekile hayi bo nangu ukhulumela kancane angikhuluma ngagazi ngogumbi because lama episode awuthi abekhuluma ngento eyayisayibona yenzeka sabona kumkhehlo kaYolanda sabona futhi abangani bakhe bemhleba so there is no point yokukhuluma ngoba vele benzana kanti vele nje ugumbi ke vele guys i-content nje ikho lokho ukuthi izingane zakhe makusuka mhlasimpe ziyamula ziyakhehla umhlonyana other than that nje akunakontent so nje ayikho into eningi osuke uzokhuluma ngayo ngaye ke loYolanda ke ngoba usemdala useqala ungena kuma drama omjolo kuma drama omento and all of those things ingakho ke sikhuluma ngayo ukuthi cha uyaziqhenya untombazane kusho abantu akusho mina bathi untombazane uyaziqhenya ukhuluma kancane kuma diary izizetshele isikhathi sikhanda mina kodwa guys lokho angimangaza ethenganeni yakubo angiwathanda ama hugs angiwathanda ama hugs kodwa udlala emthene lo bhuti lwakho aganene naye yini kanti ngamthandi phe ama hugs from ama siblings akhe ngoba uyamugaxa umbhuti lo ngisho umfana ubhuti lo uyamugaxa bayabambana kamina noma akathandi from ama siblings uyawathanda from ugayi wakhe okay ngenzeka ukuthi akathandi from ama siblings kodwa kugayelo yabathanda